by'ubuhanuzi iramubwira ngo ndurite imana yawe iyo mwamugariye nibete aho wasigiwe amavuta nishabara ngo ndi imana yatangiranye nawe nijye wavuganye nawe usa ninange uvuganye nawe kera imubwira n'irindi shambo rikomeye iramubwira ngo rabani ntagutere ubwoba ¡Gracias!